Kutambisa mabanzi una tejera kukuvara maziso rega nditambe chikuru kufema ndabvisa maglazi maziso ahe kunge ndakapfekerwa mabhatiri kubheki pangu